Mambo me homa de ngurano abrabo ni de metwe mu 80 matoton sase sisi adan jo mababra nti aka me 20 na 20 na aka ne de hand to mouth hand to mouth 20 na aka ne de hand to mouth jo hand to mouth na me se mambo me homa de ngurano abrabo ni de metwe mu 80 matoton sase sisi adan jo mababra nti aka me 20 na 20 na aka ne de hand to mouth jo hand to mouth 20 now can't the hand to mouth, huh? Hand to mouth, now.